24, a question. no, mama kuya ni poto. Kese soto kwa mso. Matolo kwa mlo.
Sama chuchu, sama chuchu, we miss you.